kwaba e ba kasam foni so na da iso dwuma bi a yato ne din se nyansapo e na ye de bremo dwuma die die da ne da nyina mo somfo nana yaw apreku me na me di dwuma die mu chia me wo betimi afre me mobium wo dwuma die iso e na ye fre akuni ne ye nintini e pensen pensen mu e de fa abebuo amamre e ne amane so nene nso otwe bi ampo ada woroma ya se nya ekukudam a mo nso fri echichi ne bencheye nanso sebe empanimfo se oba akonchi wadam foti dwuma die menko amintimi ni me ni akensifo ni bidi ye nkonkoti wo mo so mo din ene ba bia mo fri ba ye ne mo do mo ho de ni mo nyansa ebe bo dwuma die e pia nyansa po ye san na badwemba pia e made sie obo bo din na waka ba bia wo fri ba ye
me de adam dauda me fi adam zinu adviase ason kole
ni o adibiase Mini ato aso ma mi.
E frɛ me oduro go odu garden. Me free tetrim ba me te kwada so.
Jo. Yesla mu dwuma die so de unya ba. Mo hye mo sapo mu nsuo na afie mo nkasasa emema. Isansa ha die e yɔ mu enim de e na wɔ mu wɔ ha sanetie. Jo, abusiafo ya kwa kwetie akansifo edin. Ni odi kan o se ye frɛ no Adam Dauda. E na afie so oduro buodu. Sabe die e de dwuma die ne e ba ba hyehye so frɛ obi ne obi mfrɛ obi ka kire obi ne obi so nkan kire obi sɛ ye ba ba sua die e wo nyansapɔ dwuma die so ɛwɛ abusiafo kwada ama we die obasi bibi e de akyerɛ wo nua odwo
agye duro metebe o
me bubɛ
wo so bubɛ
kata wani tie
ɛne makata ate
wo hu dan
me hu hwe
nda ya ye so da ye
ma tenten ɛne tie akoko
bi dada ye kɔso yanso ne pitri
Você achi é bem da antes são sei eu
ni bosso a ecotrim
o pusu no até ne can can
ah então a colabone a colabone na fumpi ff frostro
o dinar fa acordo se eu tiver gulo
ah um colaia lhe druso e demri kemri cá ne cofa
o bini mano fro a coebi
ah o frugunsi na o can o sen
o pamu hu fua o tu ne bem ma
ah aí o sma a cola olha sma crono o dinar pode vir ane
kwache dua ensuo sikan
ade senso a na adinsini ahyeche
dua adwamanfo na butokwem
dua woni mai fragia di dua eguda oyere afum kwan so
dua nya wa bewo wa
ni o se
woni mai fragia di dua eguda oyere afum kwan so
woni mai fragia
di dua eguda oyere afum kwan so
pia to aso mami
dua nya wa bewo wa ni no ye ntwa so ye tu ase ye
abusi onto kwa so ye keka so ye tutu ase ye
Dia sim kwa chance awarding. No no osinsom, dia osinsom so wan kasan.
Ah, wo so dinsini so wo so ti.
Ano ma wa chere so a ojebo.
Ah, ano ma wo so so an takra ba form.
Wo hwehwe bo ato aba no ma no hwehwe ba bia to asi.
Ah, edua eben no enu na twi.
Odia bo aska so a chi a. O we ne takra.
Abo asro so hu no tutu a na nan ense.
So bo dia mami. Abo asika nsu wo ye dia bo a.
Aye, ano ma hwehwe na omutu si ano twi an. Why say ono na open I say ano marden phobia open no ono nko na open achi no ba o do be dru enwura mu bia o betutu ni ntakra na aboa bi achi ware
de nti mi ma wo chire mu ne se ye ka sika nsuo dia sebe sebe ye wa aboa bi kwa ye fe no ton no ono so ye wo sika nsuo wo aha nti wo chire mu ano achi dem se ano ma sika nsuo pia
aye e be fie a ye fure betwani nana
abe nyansa fo mienu sutwa ba ewu ntem
ansa no hene beka sade ni nsa si nubo no na owa chitafo o
krama so so obekire kotoko amane wura kanfo na onwibi
wa hene futu atie na we ntakra bua
ah ohina yeso no soroklo wa so atie nkasi
so bodiem
ohine
ohine
tufu atie na we ntakra bua onitire
ehe yentima me bibisa o sa no takra bua bebre yewe ntie wo se wo kasi so ni hu abo akra ye pa akire nti wa hini tu fuenti ene wa winter crab wa woni tire mo tu asoi
o hina ye so na pakan mo krosu wetia nkasem na ye ne ye so na ye nhye mpaboa
sabi o hina woni tuma fufu no e tu akwasi de hyeda
o hina krosu ye tulu fuenti no no so na ye de pete e dane no nwam
sabi ye ne akotia ne franto mapofa
o jeni so ne nkwan hwie bua ye ne ya chee na bakan awu
ayo nko gro etise chele wate o hyeda sa nko wa uruogu ho
abo koto so mpa twetwa nti na odi ne dum pe ba bo nti
Ye nim se yeyem ye finti ye se nu yeyem ti enti na yeyem ye fia ye de bantoa ene yiye
ah uyem ye kra wuntum fa oyere nche
sa na ti me ne sasa bon se matwem pra won pra ba na me suro se di kwadu sri besi motia siwa
ah de wat to abotia pen wo tama cheche siwa onim ne bo
me ko gina kwanti a enye gbo dia betim betim e fa kwa hye kokko e ma gbo botokura me fa kwa we e ma ne no asade abra me kunu asa botokura no me hwe ne nam
ah bo dia so enye nyi na esi ne kokko ma na esi ne seyim
bo dia hwe ne so na ebru ne wo so
ah bo dia so onye oba oba funti ene de bia o na se epia bonten
sa na te bo oba na se oba te se bo dia na se so empa bada
ah oba so oncha awale ase no otuba ntia onhyem
Assim here we are. Your first small batang.
Ah, opa, or batang, I'm not a fool this one. No, didn't a barber.
Bay, a fatabrewa, and so be an apran air.
Ah, brabber, one, no, tear the mouth myself.
Correct. So I come at the abrewa. No sooner than I know.
Who was my brewa, never be over the old nose.
Not rabbrewa, bra, why not put two man?
Ah, you say, was Abadin, when I brought on
Aha Dawson, sing anything and I say, I dear,
who told Sir Apotit to work no to two bizarre do to boot.
Yankotel, aha, Yankotel, Dumra, Nina, Habaya,
do your chassel to do names in the church here.
At Chidias, and Sako Nesaba,
as the girls was only baby, we were then dinner down and at a canon.
Abwachi Chidias, Nekong, Abwar, at Chidian, Nekonda, and Mlemun, Yaki Channel, let us have Premla, the Quasin Sahoya overcome.
At Chidi, who watch it to the Moja, and so now the friend.
Now Nekosia de Fia, what up? Only consider the fear, what's your janas or crown or pound?
I'm required to go janas, yes, I'm required to be future.
Now, what's the question? You are what the credit channel?
I see the Korea or no Rian about so Rian, Hannah Virginia, and Potata.
Oh, be any job, Bacassia, and so on, so my neighbor will be that.
I see there's a straw there for a minute on to you.
Young Ken, what's your great?
Young people, so better, she's the idea, only on Fantos Row.
Fan family hand has your point, name the Katuasa,
and maybe Chenny Frenia, and so on, Fadian Catasso.
Kuntun wo hwan a ne chineko
ya pesere de kakra ma wisu nti na mekwa so kuntun oha
aboa aboa kroku wo se mesem ye diridu aso ye nunu nsu ase
nsu wo ye mami wo ka baby wo se sei
ye apasere de kakra ma wisu nti na mekwa so kuntun oha
kasa
petem petem asase ena ho kwa
odaban so da ho a eda asam so
sana ti wo kum trom wo agya sese dro de Gentlemen of Fanam 97 and the cook quassy.
They will run as you also do domio, do your time, your team, and can no one also.
Would you have that chair, Ufra Moto?
You draw a man for so, and I a kind of anon.
What shall by prayer? Cassad and Savo and
it? Your kind of anonymous are not turning salmon.
Yes, 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 yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes,
But then I hear any similar
sounds to my fist, good ball as well, moon and mitia, no other came up.
Etu mla nya chire sie
ah sane te kwante sini so da bola so a wona munan mitio na kwan pa wadi odeda wono
eh says eh kokura on fereso obesi hune so a so on fereso odi asa wa betali
ah anochi komfo a odi eh otendura bakura no kokura atoni trim na wa wo wewere ho
eh akatotua wose woni anu manyam enso panifo hye badwam a ona si fifi
akatotua ben akatotua ensi woni anu manyam na so panifo si a ya na kusi badwam ebusuafo dwuma die emu aye de nanso so ye ntimi nye wa bra wo mo eso yase no ye nto wo mo so ne ma ntisa bre die ye nkwaje nkrato ye ba ye beto aso ne ye de e ma akansifo ne nya no enso de atomo nim pia
yansa pray when in na wa obesi dansa mio yansa pray when in na wa obesi dansa mio